Ahe, namukela nakambe ka master Xitsonga analyst. Channel. Ya namu ta ka rona ndoku ben Mayengani ajika-jikisa Dr Joe Shirimani na Prince Rhangani hi tshuka. So now ku toku ri confirmation already unspeculating. Mara now se kuna confirmation because ben Mayengani a yong bona ka album ya sebra Prince Rhangani and a yong bona ka album ya Dr Joe Shirimani. Yeah, so first of all ifike hi sungula hi nghena ka meeting leyi nga tshama hi va kona leya 13 October interview ya kona yi kona le ka channel ni ta mi linkela link ka top comment. So reason ya meeting liya kahlekahle a ku va ku ri Dr Joe Shirimani na Prince Rhangani va lava ku tlhela va user ben Mayengani because a va swona ku ti-career ta vona se ti winte le hansi swinene se va lava ku tirhisana na yena ku va kota ku tlhela va pfuka kambe because se mr pose a di fambeni leti a va ti hedona of course. So that was the only reason you were under Ben Mayengani. I'm going to zikur shungwane hande ka shesh. So unfortunately Ben Mayengani anga aterana Prince Rhangani and anga aterana Dr Joe Shirimani ka lembe ra ka album ta vona leswi swi nga fika swi onha swinene loko vona ngutana ka album ya sivara Prince Rhangani a yi ri very very sure ku va ta tirhana Ben Mayengani because na vitira album initially a ku ri mpfumari wa Limpopo Poison yo vuya yi cinca later on loko xi vona ku hambeni Mayengani se a xa hala ku tirha na vona yi ku i mpfumari wa Limpopo na Dr Joe Shirimani loko mo yi langutisa it's not even an album hi ku the other two tracks ko va ti remix something kwalaho I think it's only 6 songs hi ndlela yin'wana so it's not even an album it's an EP na swi vitaniwa EP like swi va onhele ngopfu va yimelelini fanela ku twa ku Ben Mayengani yi ta pfumela ku tirha na vona hi ku vona swiloko already Dr Joe Shirimani na Prince Rhangani a va pulani khale ku n'wibini Ben Mayengani swo boha a pfumela ku tirha na yi kasi ta fika xiala se swi fike swi va onhela swinene mavonanyana so sweswo leswi hi nga swi twaka risimu leriya of course ra xikhomela xa machina ra Mr Post ra album ya 2021 ya xitulu xa le ximatsheni ni kha di ku kombisa ku hi le na matshanga hi hlula nyimpi something like that ni va tsutsuma matshanga chava nyimpi se miri a yi wi gaza something like that leswi a divula swona ku Dr Joe Shirimani clearly yi hleka tiquery because di yi pfunini ku va dilwa na va Ben Mayengani va hluriwa clearly now yi vona yi tlhela yi tlhela kwale ka Ben Mayengani so a swi make sense so swo sweswo leswi na confirm-aku swona ku ha Ben Mayengani xi va jikisajikisa hi tshuka Prince Rhangani na Dr Joe Shirimani so a redzi mina I'm not going to advise them hi ta ku hi tiva so loko ku ri mi nga za subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.